What is the situation? What is the situation? What is happening here?
The situation is they're in the house.
Me wo fie na omo frɛ me sɛ nura na adwo omo ba ha komo be wi akonwa no omo be sisa konwa na kɔ ɛna anya yie na no pama kɔfa police fo ɛde abebu apunu nani ɛyɛ ne kwan wo mo omo onya nya me ne omo na esom nya me ne omo na esom 29 years ni amide ade ɛna de mo akokwa bebu ɔhene so amusi me ne mo ho hwe mo afam na adam ye butu makonwa me kwan yi fie ɛna omo yɛ ne omo pe I made them den yammy. Me dana nanum. Anna quakubi. Anna oba kufia nim. Anna woman a mehum. Ewa, omuya busnia fool. Minimum to me call. Minimum de omo cry patchy. Sa obia, omodini quadia, me minimum motion. Oko sign and tea. And eating omanya crying. Abebua dena mi minimum ho sho ohima minimum ho ya butu na kwa nyane entu mi asati amamre mo ba ohima ne si hene enya busua pe enya oba pani ene si hene ebusua pani de de ne bata ho keke eda ne de minimum de omo afa so soja ni ne gina ho no ya bu ati no omuni ma se mama me mo hwehwem no omuni ma me se ye mra kwan a omo fa yiye ni entu ayi na de oso ade boni beto ayiye ni de asafu yehuwa oni tumi yura mi de mi de nyame mi da mi konwa de mu ye de ye anansesem eye concert mi me jina ba bi afre na obeba mi ni de me ka chire no a obeye.